uyu munsi rero ni dote ya Idris wase mavumba kandi kandi tugiye kumvumbura nigeza dutumira nawe igeza tumira ariko tugiye kumvumbura tumenye byinshi bitandukanye yagiye kwambara impunzu nyambara bami uko sawa bino nakubona waje gushingira simbizi wase mavumba
support
simbizi afise dote
simbizi wase mavumba
ubona yambaye gute mze
yambaye neza cyane
yambaye anafa vizuri rero ni dote yake apa guys urabaza umukire nibaza muramubona murabona Idris wase mavumba urabona umuhagarikizi urabona master land from master music sege hembe ari inyuma bose bari ngabari ku mutimbo baje kugira basho kwambara imunzu nyambara babwiye bakuye kucukua mgeni manager sasa ujafanya vitu kwa mzee
ba tatafanya hivi utafanya lazima
ego mambo ni ache bro uravero cyane man
ndagira byandaye
felicitations bya hatari bro
bari nivyo
ariko ikintu kimwe rero wewe bintu bya byose ni kimya kimya none urita kutwevite zose biende cyane
yego kwa mwigenda ari waka nubita akanyegenda rero ndiko ndakiyiga bukebuke
mvu cugera wambaye nk'umuntu nyene
ngiye mwigenda mze ba yego we mwe muraza mu rubanza mwe mucamuza mu rubanza ubu nyene
ah manaja manaja mpatia manaja 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 naenda nakubali ngeni manaja
the fighter mwabonye the fight
the fighter production
mwabonye the fight
kaka mchoro minje na mureta mse
fanya mimo Wese ndagwa muraya.
Oya mama muranye ne.
Mfata ibihumbi 10 biri muri
ndagwe mu. Eh, azana kwa kwanya ibi.
Banu shira mu gasa.
Kwa kwanya ibiru muze, oya kwa kwanya ibi. Kwa kwanya ibiru muze, reka iki 10. Ivunguka.
Oya wese ndagwa
muraya. Eh, ninje ndakuza ari umukire. Wenza ni umukire, we ivyunguka muze. Eh, korayo
nabandi babonereho. Na cyane cyane uwo dushaka wa mbere ni karabasase. Aze tumushigikire amabera wa munyaka biga amushikane
murugo
ifamyazimitsi igiye gutwica nza pare ara support am support simitsi I mariage I dote niyo dote ya mbere kuva je bari twa Landry Promoter Jeva mbonye.
Ushugenda oge koti.
Nakuza sareza buda. Nacho reka tubandanye.
Buda bayitaga se game. Eh bagiye kunsabira. Rero kuri jewe na Karoro keza. Niyo mpamvu kuri uwo mugigwa uba rimwe ntibizofa ni umuzi gusa. Niyo mpamvu nino content ifise wowe gusa. Nanje nayo mfise. Iyi nkuru nkamwe karte mwari utakara nk'imwe byaba denyeremo.
Bari bayiroze, bari kubise.
Ifise iyi nkuru ifise mwebwe gusa. Bisigwa nanje nzobirabiri wanyu. Urumva? Hip Hop TV. Rero ikintu uziko kiba rimwe kitazogaruka. Unakazia.
Buda none ho bari ikintu kigiye guhinda.
Habwo ari kumbaza ati kubera iki none? Kubera iki ahubwo nahishitsemwo mwebwe gusa. Arimwe muza gutora makuru. Arimwe muza gushikiriza inkuru abatashobye
gushika. Reka tugire ko turaba
hariho ibibazo bihaba cyane kuko umuntu arabona aribona komenga arakomeye kuko ngo yarakoye ariko burya nta muntu yikwera ku muryango rero ni gurubanza ruhuza imijyango ibiri kuvuga umujyango w'abanyoni n'umujyango w'abasapfu kugira aze kubaho rero umujyango mushasha uzovuka ibe ishami rishamikiye ku uyu mugenzi wacu simbizi wa Semavumba ni kintu kiba gikomeye twategerezwa kwishimira tukamenya tuti uyu mugenzi arateye intambwe kuko agiye kubakana n'umuntu cyo gutuma urarurubanza wonye no munsi harabahavuze ngo ni kweri ki kwambara amaguru masa nibisanzwe kuko iyi si donyora ko nitugaburira hawo kengera isi muha ikazona mwa
Ah kabisa bakunzi ba Hip Hop TV genda baramukijeje nitwa Landry Promoter nk'imisi yose kandi kandi turi ku mutimbo niho turi uyu munsi rero ni dote ya Idris wase mavumba kandi kandi tugiye kumvumbura ntigeza dutumira nawe igeza tumira ariko tugiye kumvumbura tumenye byinshi bitandukanye yagiye kwambara impunzu nyambara bami Idris wase mavumba uno munsi afise dote ewana mu gisagara cha Bujumbura ni fire ni moto afise dote turi ku mutimbo kwa dunia ni inde dunia ni umwe mu bantu abatamburinere ndavuga basazo bavuze bavuza ingoma ndetse basanze batamba intambo z'ikirundi dunia arazwi dunia arazwi dunia arazwi na utamuzi nibituma akamaze guca mu bihugu byinshi amaze gutembera ibihugu byinshi ku isi niho turi ku mutimbo uyu munsi twiye kuraba Idriss wa Semavumba aboneze ko uyu munsi aza kuba yambaye imunzu nyambara bami uza kumwambika nawe suwundi ni dunia uyu munsi ni dote ya Idriss wa Semavumba kuri Hit Top TV niho nyene muza gusanga ibirori byose uko biza kuba biriko biragenda behind the camera if bali ngato tukumekugira amasana mashaka ushikira meze neza gatumushikire tubereke ngereza kore karamba ngereza kore karambara hama ibindi byose ku mutimbo kwa dunia Tunafika kumutimbo kwa dunia. Kumutimbo. 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 Blas, washa mata basi. Hakuna mata. Kumutimbo. Manager, mambo ni aje manager? Uko fresh, uko sawa. Mimi nakuona, wacha kushikira Simbizi
wasema support.
Simbizi afise
dot. Simbizi wasema vumba.
Ubona yambaye gute mzee?
Yambaye neza cyane.
Yambaye fresh, anafaa vizuri. Leo ni dot yake hapa. Guys, unaweza umukire, niwaza mramubona, mramubona Idriss wasema vumba, unaona umuhagarikizi, unaona master land from master music, segihembe ari inyuma, bose bari ngabari ku mutimbo, baje kugira basho kwambara imunzu nyamba, imunzu nyamba arabambi bakwiye kuchukua mgeni manager sasa hujafanya vitu kwa mzee
baba tutafanya hivyo tutafanya lazima
huyu ni origin unashafanya vitu mbona unashafanya vitu
ma surprise akunambia bana
hukumuinvite
mzee mzee ndio saje
kumuinvite au amure mzee mariage
mtari bana tegezwa kuba elimu no muri lista elimu
kabisa famba
yalikuwa ngaa mtalibani atazi gahunda angekuwa hivyo
hapa tuko kwa Mwami Dunia
atri kwa Mwami Dunia
Mwami Dunia
kabisa manager asante sana
ndata muzi Mwami
Mwami na mwamujui Mwami ashaka voyage Mwami ashaka voyage mapei tafauti
mare tour
mare tour mare tour
kinu chose uzobona mtalibani ali ali
ukiwanaka tu mtalibani yupo malaki hapo asha bless
kabisa manager asante sana asante sana buda mfatiru kuna kabisa ini dotelele ya Idriss wa Semavumba tunaona master land alikuwa dunia kwa Mwami Dunia dunia nungu mwana na wabigia tulikuwa wala ama za kuzunguru kibihugu ni bihugu niwe munu kushakana ukanya agi hakara liye ibijanye n'intambo zigukubye rubushimwe imidari imidari umegani we yagwanije shetani uvuga amaze kumuha imidari amaze kumuha imidari n'indi abashobora kuba nayambara mabashe mabitu gani baba
ingwe
yangrofone ma francophone mabitu gani maraka umegani we yishe shetani ari umuntu w'imidari ukabona cyo umbwira SK imidari imi uca mari fanya ni
president bote angalia mafoto bali boresha president bote pale
boresha mabitu bali boresha kwa mabitu ono ma president
na huyo ya imo na huyo ya imo paka na huyo ya imo
kabisa Idriss ombo ni aje
nikaba
kwa mvukishe kwanza kuzee wa ngoma master music
yes
master.
Yes
congratulations kwanza kwa studio yao inshasha bro
asante sana
karibu
ni ntambwe mzee ni ntambwe
karibu twaheza girevuwa
kwa Fiji no mpeti kumuno kino gira nkure sava parika kuza akubaye
karibu munzu karibu asante sana
je ndazi ukunda ibintu by'inyambara bami ibintu by'azakaranga ndazi ka ibintu by'wa urabereho cyane gose bro
urakoze cyane
uyu munsi waje gushigikira Idriss wa Semavumba ndetse kuri kimwahisimo kwiyumvira ko uwo mwambika nkuko ndazi ko ivyumvira ari by'wa
ubusanzwe nurubanza go gukwa kane gukwa nurubanza gumuco w'ikirundi bavyumva twategereza uko ni mugenzo wo gutanga inka kugira ngo baguhe umugeni Ivyo rero nisho kuvyambara nisho kubigira bambaye costume. Ni ngombwa twambare impuzu ndangakaranga.
Murabanyamuzika, murabanyamuziki. Ko iki naho mutavuza ati reko n'umunsi ko ari umunsi udasanzwe reka dukubita ya mastire n'ibindi ariko
eh bwo batari rato twambaye.
Ama we. Ino eya Jordan yanje.
Ino eya Jordan.
No mas uyu munsi zo bujejwe ku rubanza rwa rwa.
Jewe ndi novuga ko ndi nk'umugabo. Kuko agarariye niwe cyumu niwe novuga mutwe uruguru munsi natwe turi turi bisongereza ivyiyo no musi
bisongereza ivyiyo
ego
mubwira kajambo kamwe ndazi ku kino kigano kizokwamaho kuri umusi udasanzwe
ngira ngifuje urugo ruhire kandi no kugwira mu rugo gwiwe aragwize yongera gwira
kabisa master niwe musari wa mbere agushize mu vyo ngukavyiwe utidoga niwe musari wa mbere ibyo bintu bya bya mabese utazomubona mwari abari karingiza inoti nyinshi kabisa Idris mambo ni yaje bro uraberewe cyane man felicitations byatari bro
bari nivyo
ariko ikintu kimwe rero wewe bintu bya byose ni kimya kimya none urita kutwevite zose biende cyaye
yego kwa mwigenda ari wakana bita akanyegenda rero ndiko ndakiyiga bukebuke
niba mvugira wambaye nk'umuntu nyene
ngiye mwigendamze baba yego
buda byagufasha umwaka umwanya utari muto byagufashe igihe kitari gito kugira ushike kuri no step sivyo ndifuza kumenya kugira ushike kuri no ntambwe urafite ivyo wagihura camwe bigoye kugira uno mwabuja uze kumutsindira hari vyakugoye hari vyakunanije kugira ushobe gushaka kuri no munsi
mze baba kugira ushobore gufata ingingo nkiyi
ikinacho nacho fata cyane kiri birimo Nibijanye
nibyo oya ibyo nibyo ngahanye ibi nibyo ngahanye ni mu rugo kwa mutama
kwa
muzehe banakose gembe ari bariko baramukonese
yego baramutamwe
eh bako baramutamwe
mureje ko mutanshizemo nanje zinakwambari
wewe mwe muraza mu rubanza mwe mucamuza mu rubanza ubunyene
manager mpatia manager Ah, manager naenda nakubali
gani manager fighter. Mwabonye the fight.
The fighter production.
Mwabonye the fight.
Fighter. Kaka mchoro, mimi njona mureta mse.
Fanya mimo. Basi ndagwa muraya.
Oya mama muraya.
Mfati bimo bichumi bidi muri. Ndagwe mu.
Eh, atana kwa kwanya bibi.
Banu shiria mugasa.
Kwa kwanya bibi rumze. Oya kwa kwanya bibi. Kwa kwanya bibi rumze. Reka. Ichi 10. Ivyunguka.
Oya wewe si ndagwa
mu. Eh, ninje ndakuza ni umukire. Wenza nyumukire we ivyunguka muze eh korayo ivyunguka yarabizi gadukora
icicu ndaguhamwe yandi sindaguhamwe ya the fight
icicu
ntangorane
eh icicu
wabonye gasaho
niko dukora
uno munsi akana gasaho
gaza turaza kukuzutsa
aka karaza kuzura uno munsi
kabisa buda icicu nakubanye
icicu urumva rero gufata ingingo nki
yego
ningingo ubaza umushaha gomba kuyifatira igihe kandi ingingo y'umugabo rabyo
yego
jewe uwimpana anyeretse mwigenda
yego
bivanye n'ibihe n'igihe tumaranye no kumenyana nawe
no kumenya kuvuga
no kwihanganirana ndindira mwene wacu nabonye ari we akwiriye ikamba igitsibo kandi apana kuri sisteme ya nuko zubako Urugo ruhire. Ego. Urugo ruhire.
Hari abantu babonye kumenga simbizi bivaye n'ijya kunze kuvuga umenga ntari serious cyangwa ntari.
Nta bafana b'abakobwa
ntari serious n'ibindi.
Andazi nta mukobwa aza kujya umuhari ngo arahaye. Nta bagira nakara.
Pare.
Umva gamwe n'acho.
Pare. Wewe no supporti karabasaza, njye karabasaza.
Narongore.
Karabasaza narongore. Kimwe gusa tuzomushigikira.
Narongore.
Yarabuye uko ngo ngo tawuri mamazi twe turamweretse ko bishoboka no musaduga mwigenda
turaduga mwigenda
tuyarime hama nawe turamuhamagara yuko mushiki wacu Bela atobandanya mu rendekeza gucyanye nta musige mu ikorosi
nyakindwi n'imyinshi
kandi amenye yuko uwikoreye mu bindi ntaraba heju
urugo muragumva kwanza urugo
uwikoreye mu bindi ntaraba heju uwo n'umugani
urugo none we
kirundi
pale nagira wo uhari umuhungu wawe kugira igice bugufi azavuga ibintu bimeze
wowe nabona bitabaye
muhungu wanje mu bisanzwe asanzwe afise urugo ruhire none amuherekeza kugira ngo ndamushigikire nabandi babonereho na cyane cyane wo dushaka wa mbere ni karabasase aze tumushigikire ama bera wo munyaka biga amushikane
murugo murugo
Ifamyasimbizi igiye gutwica Naza pare ara support I'm supporting Simbizi I mariage I dote niyo dote ya mbere kuva je bari twa Landry Promoter je bambonye
ushugenda oge koti
nakuza sareza buda nacho reka tubandanye
utumire murabufise mwese murabufise Ipap TV Mimi murabufise nta kitwazo.
Papu naho.
Eh.
Kabisa buda.
Babo ingene mutamaduni ya kwanza ingene
Yomita Papa Mustafa.
Papa Mustafa, mwone kwa?
Mustafa. Dunia.
Meku tambaji. Mwe ambaji mavu na hisi mwuku za kwa dunia.
Siyo mavu wane. Tuko nakonda kuwa za. Nakonda ya waza master landi.
Uraziga bro. Uraziga galandri. Tumazi imyaka. Abarundi bakora imigigwa nkiyi. Kwa jose anga bambari binatari vizi micho yabo. Uno musi tugiye mu rugo kwa Mutama. Sibyo? Tugiye mu rugo kwa Mutama gusaba. Iyo mu jambo baze bavuga ati uca hejuru ukansumba siko baze bavuga. Aho nca hose. Urabyumva? I rero ni impuzu y'icubahiro. Y'umuco w'ikirundi. Iwanye ni by'abarundi. Uno musi abantu rabishiramwo bimwe bisaba ngama fashion bakambara amashati, bakambara n'amabara atarayi igihugu. Mugabo uno munsi ahatwambaye ibyo ayo mabara y'u Burundi. Uwe no kuri basukuru. Ni bitambara bitaraza. Tugihana tu mwana. Turahambarira. Kuko uze kuraba uno munsi ibice nta mwana aza kubarimo. Ego nabantu bakuze gusa niyo mpamvu nubanza gwicubahiro. Nubanza gwiteka. Kuko nubundi haje umuntu ari agiye gukwa. Ibintu byo kuza tuguma binyavya ngo nitugende uravyumva nabo ni kwitera iteka dutere niteye ku mujyango nanye ntanabikwifuriza nawe
uyu mu wiwa mukufata ndazireza ko bitakoroheye urafise ivyagiye birakugora sivyo uyu munsi urabikoze nk'umu entertainer dufise ndetse akurikiranwa cyane mu gihugu kino kintu ukoze cigishika abantu
kubera akarorera urumva twebwe nawe ufise n'umuntu umwe wenyine akwemera urashobora kumuyovya sivyo twa kino gihugu turimwo twarabaye mu bihe aho wasanga umuntu afise abantu babiri bamukurikirana bamwizera hako yobereka inzira yo gasanga bako amwereka inzira itariyo basanga twarabonye muri kahise ku Burundi aho abantu babwiye ati genda turira abantu turire mugumuke mugiriki basanga wabagukurikirana hako uwo bajana mu nzira yo uri kuragenda ubereka inzira itariyo uri kurabagumura rero muri abo nyene nibo twagiye dusanga iyo mico yahandi ayi nabwo kenshi usanga bayizana ko kugumuka si by'abarundi mu Burundi twakuze twigishwa yuko tukubaha imana tukibaha umwami n'igihugu n'u Burundi urabyumva rero twebwe dufise abantu bake uko babangana kose badukurikirana nitwe dukuriye kubakaro rero pempota makosa tubadukora urabyumva ko dufate par example nka jewe umuntu ngiye gushira mu rugo hari amakosa nakoze urabyumva ko twaravyaranye naragiye gusaba ikigongwe bashinganahe yari amerekeje twari kumwe segembe twari kumwe turagenda n'umushinganye turasaba ikigongo mu nyuma turagenda gusaba irembo sivyo kandi aho se turi mu makosa mbwa twarabanje kwanza kwemera amakosa turasaba ikigongwe mutamara kiduha ubu naho turagiye ababyeyi banje umujyango wagiye ugiye utwaye ishishiro no munsi no baza gushikana ishishiro iko bayitaga segembe bagiye kunsabira rero kuri jewe nakarorokeza niyo mpamvu kuri uwo mugigwa uba rimwe ntibizofa n'umuzi gusa niyo mpamvu nino content ifise wewe gusa nanje ntayo mfise iyi nkuru nkamwe carte mwari utakara nk'imwe by'abadenyeremo
bari bayiroze bari bayikubise
ifise iyi nkuru ifise mwebwe gusa bisigwa nanje nzobirabiri wanyu urumva hip hop tv rero ikintu uziko kiba rimwe kitazogaruka unakazia
buda noneho bari kintu kigiye guhinda
habwo ari kumbaza ati kubera iki none kubera iki ahubwo nahishitsemwo mwebwe gusa ahimwe muza gutora makuru ahimwe muza gushikiriza inkuru abatashwe
gushika reka tugigire ko turabaza n'impa tunabaza n'ikibazo kivuga giti ho bari kigiye guhinduka mu byo simbiza sanzu akora kuva kuri no munsi kuri no step cyangwa kuri no ntambwe ateye unagira ko ratubwira n'impamvu wayisemo twebwe
byatanguye guhinduka imbere wewe nubara ko segeye mbyiwe
Sigaye nambara n'agahozo kameshe.
Eh asigaye abashe. Eh ashibiganira sigaye yambara neza
kuta. Eh asigaye abara kashe. No kona kanu kahe.
Yaza yambaye.
Kona kanu kahe nduse. Twanuye ari atwumvira.
Eh bantu bago bavumvira. Biyo byo koza afise imikuza.
Afise imikuza.
Ingonera
imbere ya kamera.
Ubu rero ahubwo rero ubu ni akazi ko kagiye gukogwa neza. Kubera ubu ndafise ngiye guhabwa umufasha.
Nene ngo nene mpamvu rero
ngo
watoye hit of TV.
Rakoze cyane.
witwa gute mbere sina
jambo jewe
iraduko urakoze cyane uyu munsi ngira kunziga umuti ukora inyuma uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku muvandimwe simbizi wa semavumu
mwigisha w'ikirundi
umuryango w'abanyoni uno munsi tubarana musafu kaza batari bakivuga ngo musafu mugabo bazotohoze bavuga basapfu tuzokimbaze hanyuma biraryoshe iyo umuntu mugenza wateye intambwe kuko ubujya ngo ntawigira umuntu agirwa nabandi kandi akarurukeza tukabona mu boto ubona iyo rero umwe avuyemo ubujye ubushikiriwe ugwarondera abasore nkiki turondera turi benshi hari umwe agiye nkwamatugavye nkwamatwiteguye ha rero yavuze ivya wa muhungu wo mukanyosha wa muririmbye bizimana karume niho abantu baza kumumenya uwo mutazira mu karabasase murabizi na nyego ngira ni vy'abakiri bato niko twamye tuvugana mutama ni vy'abakiri bato je ubu ntiwo kibimbaza ariko ikiryoshye nuko utayaza amasigara cyicaro urya wewe ntugiye kubaka ugiye kubakana n'uyu mufasha ugiye gukwa mujyango ugiye kugukwera kuko uyu munsi hariho ibibazo bihaba cyane kuko umuntu aribona komenga arakomeye kuko ngo yarakoye ariko bujya nta muntu yikwera ku mujyango rero ni go rubanza ruhuza imijyango ibiri kuvuga umujyango w'abanyoni n'umujyango w'abasapfu kugira aze kubaho rero umujyango mushasha uzovuka ibe ishami rishamikiye ku uyu mugenzi wacu simbizi wa semavumu ni kintu kiba gikomeye twategerezwa kwishimira tukamenya tuti uyu mugenzi arateye intambwe kuko agiye kubakana n'umuntu cyo gituma urarurubanza wonye no munsi harabahavuze ngo ni kweri ki kwambara amaguru masa nibisanzwe kuko isi donyora ko nitugaburira hawo kengera isi muha ikazona mwaka kuko ibi byose dufise ku isi ni byo tuzosiga isi byose zobisigarana ni itugaba ni igaba ibintu byose abatari bakwe bakugira ngo yikwanse ngo nawe ntuyigumize ko ngo nufuye muri huta kumuhamba ntaze kunukira aho yamoteye none rero kuno munsi bibaye ubuzima bushasha butanguye hariho ubuzima bw'usore bugiye guhamba bw'ingaragu uyu muhungu ntazosubira kwitwa umuhungu agiye kwitwa umugabo kuko afise icagaba umugabo abantu batari bake ushobora guhura n'uyu muhungu iradukunda ngujya n'umugabo umugabo harimo irivuga kugaba kugaba rero ishobora gusigura ibintu bitatu ugaba iki wewe n'umugabo kuko azobafise umujyango kumbure ashobora kugaba no kuvuga afise kububasha kandi ashobora no kugaba akavuga ati yewe mu rugo iwanje turakugabiye iki kintu ariko urya nta mwana ntangaraguzi gaba aha abantu bariko baragaba kindi ni umuntu yama agavye umugabo bivuye kandi ni kugaba isigura kugaba kwa mugavye kugira ukingira umujyango ubu rero iyo mwahora mubona duteramana tukabona dutahaza asandwe zijo turi mu mayoga mu magwa ivyo mukabone je ababwiye ngo ndatashe nimuzovuga ngo bamuhaye jondama oya hari ibindi bikorwa kumbure bitanguye atigereza kwa magavye kugira aronke ivyo azogaba atunganye n'ivyurugo numunsi ukomeye cyane muraje kudushigikira twebwe urabona twabitanguye kare na mutama ngaha urabona ko
kugaba no munsi no bibutsa ko yabitanguye kuko na Landry nawe nyaravuye ngaha gabana
yakweretse ko yabaye umugabo kiki cya 10 nkuko bavuze ariko nibaza ko twese niyo tuje reka tumwifurize kubakana n'uwo bagiye kubakana neza kuko iyo bavuze kubakana ngende ndakakubwiye Landry so kubaka inzu kubaka nuko umugabo ashobora kuba afise amakemwa canke utuntu tutameze neza kuriwe akeneye umuntu aza kumwubaka hakaba kandi n'utushobora kuba turi kumufasha wiwe nawe tutameze neza nawe aja kubaka aho ro barubakana kugira bagira umujyango ni mu mujyango rero abantu bubakanye bahuje inama n'imitima hava indero nziza indero ndundi ishingiye ku mico n'imigenzo kugira rero ejo abarundi bazokwame bafise abantu bakomoka mu mijyango barezwe runo murakoze umwanya
nubwo tugire Kristo
umwanya watujana
nubwo tugire tugira amahoro nubwo tugira amahoro asasagaze narase gihemba gatoya gusa none bijya Idris umunyoni akunze gukora cyangwa yakunze kutwereka imbere y'amakamera mbega bijya twamatubona benshi urazi ko bamufata nk'umuntu atari
seriye
bamufata nk'ikigaba
ugabaga kingabo nibwo buryo bwiwe hari batari bake
none hari gigiye guhinduka
hari batari bake bagira ibintu kugira abashikane ubutumwa batari bake aho hambere byaraca mu migani n'ibitito sinzi ko no gutita bamwe tukibizi nta migani tucumva yego imvugira ku yamara y'umugabe kundwa na bake nkumbure nta wuzi gituma bamwanka kandi bujya ngo kuri kurababaza nico gituma kuvugwa na bake abantu rero batari bake bakunda ibinyoma murara abantu bamuhware kuvuga kuri akaba naho avuga ibitavugwa nibaza ko ngaha turi kumwe nabo yashize imbere uyu muhagarikizi wiwe azoheza kumbure yicare amubwira uko babaho nk'umugabo akwiye kuba umushinga ntaye mu kibano urakoze
nuko tugira amahoro je zogwa muri kumwe na Hit Top TV zogwa ngo ndabashikiriza ukungira urubanza rwa Simbizi uri ko ruragenda ndetse mwene wacu arasenze aransezeye dunia mwami tukwegere ngaho muze eka namuvuga ijo eh uyu ni legend uyu numurija numuregent muze baba shika kamera ivi shika micro ivi Tuni yanda kura mukiji.
Amahoro neza.
Umeze neza. Mufise amateka menshi muri kino gihugu cyacu kiza cyo Burundi. Mumaze gutembera ibihugu byinshi ndetse mumaze gushika muri byinshi mu bijanye n'impunzu nyambara bami no guhagararira akaranga. Sivyo? Ego, muramaze gufasha benshi ndetse muramaze gukora na byinshi. Niki kintu gituma dunia gushika uyu mwanya n'imyaka maze tumumenye adashobora guhagarika ibijanye n'ibijanye n'impunzu nyambara bambi cyangwa ibijanye n'ivyakaranga mu gihe tuzi ko yasotse igihugu kenshi
eh murakoze cyane hari ikintu twise gukomeza karanga
yego akaranga n'umugwi wawe komeza karanga
yego akaranga rero ni nkingi y'igihugu akaranga nuwo muco umurikira ahuca hama rero ako karanga ubanza kukagira mu nzu iwawe hanyuma ukagasohokana hanze hamuka kireka amakungu uti rero ni kubera iki wamiza kuri ivyo onye uguma wibonekeza nuko ku munsi abana guma bavuka abo bana rero bavutse bategerizwa konka kuri twebwe abakurambere bategeza gusanga imigigwa imigenzo yawo hambere iri kuri twebwe ababyeyi hama tukayibateragiramwo nico gituma rero twamiza ko kugira ngo bakure babibona hanyuma babihurumbire babikunde nk'uno munsi urabona iyi misore yacu yafashe ingingo yuko bashobora kuja gusaba umurondo bakaja kumusaba bambaye inyambaro kama iranga abaho hambere nikimenyetso gihambaye cyane kuko baje gutera iteka igihugu bagatera iteka inyambaro iranga abarundi baho hambere hari ikintu wavuze uti mbega umaze gusohoka kenshi mpuza makungu n'ubushimwe butandukanye no kubwira yuko na cane cane nkiganwa mpuza makungu ryabereye mu Budagi
yego
twabaye abambere mu bihugu 1980 byo kwisi icyatumye turonka ikibanda ca mbere n'inyambaro zirimwo kuko inyambaro zaragira umuhamagaro abantu bazibonye bacha bahurumbira kugira ngo bamenye ivyacu bamenye byakugwa ryari je nibuka hari abantu muri Angola twahuriye hariya hama arico bagize bati imigendane y'ibihugu twebwe turiko turagendera ama stand y'ibindi bihugu cha dushika mu stand muri Angola twasanze abantu babagabo bambaye ubusa mugabo aho onye bambaye ubusa bagafuka ahantu hari mbumba rugo cyari kimenyeso cerekana ko bambaye akaranga kacu mugabo bagaca baraba twege abagabo bacu nkini bambaye bakubona ko ari abantu bikwije bisigura yuko ubwa mbere bari kwije ubwa kabiri nibiteranya n'Imana kubera Imana yanka abantu bahena urumva rero tuvuga yuko ivyacu ari vyiza tukwiye kubigendera kandi tukabitsimbataza tukanabikunda tukabikundisha abandi rero no vuga nti nokeza bano basore biyumviriye ko bashobora kuja imbere ya mabukwe imbere ya databukwe bakagenda bambaye umwambaro uranga abarundi baho hambere nikimenyetso cyo kwerekana nabana bazovyara bazobabaza nicigwa bagiye kuba ati ibyo wari wambaye nibiki gapapa azoheza kugira ati iyo nyambaro basokuno basokuruzo hora bambara nico gituma navuze nti ntegeza kubifata mu minwe jewe nyine ubwanje ndabiyambikire ntosore hamwe atakaningi na kimwe twisigariza uko je madiminsi turi ko turabona abantu bagira ubugeni bakambara bakwembitse abandi bakambara amashati abandi bagaca bashirako n'umutamana sinzi ko banawita umutamana kuko aba bene ako karanga arimo bakazi mugabo rero hajya baba bashaka kwinjira mu karanga mugabo gusanga barahushije ugiye kugaranzura neza usanga ariko baratumbira akaranga kahandi kandi duvise ivyacu vyiza bibereye ijisho bisigura neza yuko uwacu aragwibiriza akambara imbega hama agacagira icumu yishimikije nico gituma rero uzo usanga mu rubaza bavuga ati ngo muturabire amagaba tugira tuganuke no kuvuga yuko iryo cumu niryo wishimikiza kigatuma ari kimenyezo cerekana abantu batumbereye irembo n'abantu bangana gucyana kuriya hamariho hagacaba n'ibimyito ibimyito rero no kugira ngo bifasha kuduga imisozi hama ayo macumu nayo ni kimenyezo cerekana yuko uyo musore agenda ni cumu kuri uyo munsi yatiwe agiye mu rwego rw'abagabo
kabisa akubale simbizi anabisiguye neza ibintu byose wambaye kuva gucamira gushaka gucanyima ndazi neza katavyo waruze niyo mpamvu yavuze ati reka avyi abikwiyambikire dunia genzo avanda subira ndabarondere twicare tuyage kuko muri rengagizwa mugiye mwari mu service byo gusigurira bene igihugu na cyane cyane muri bino bihe aho usanga umuntu akora ikintu kutamenya ugasanga kuzikose ugasanga rakwembetse agacagwa mu zindi nyambaro zo mu bindi bihugu hariya utamenya rero yose turifuza kubimenya tukanabibamwo tukamenya ingene ingene tugiye kwambara nuko tugiye kubikora hamwe ibintu byose bigenda je ndagushimire kugira wafashe bino bibondo neza ndabona ko no mu rugo hashajije biboneka neza ko hasa neza nzuza mfata umwanje kuba nze kubatemberera ruze twiyagire sivyo
murakoze cyane
asante sana asante